manza hora mura tage Urukundo rwiwe niko gwatumye Yesaza si asane no kudukiza So yiwe howo nunu yangiriye tashoboje kudakekeranya mu byagakiza kuda Kristo fise byizigiro by'ubuzima bw'ubu nakazoza
So hold on.